nivuruga.
King Kingstone.
Kanichanganya.
Kingston.
Oh, baby, baby, baby. So can I put it on the
DJ, DJ Kingston.
Nena penzi kwangu tamu, jamu wa mapenzi